Hei tā tētahi o ngā kai kōkiri tono tiriti o Waitangi. Ahakoa e pai ana te mahia Andrew Little, hei minita I ngā take tiriti. Nā te takaroa o te karauna ki te whakatutuki I ngā whakaritenga o te tono raupatu a tōna iwi, kua raru raru, te iwi. Kei te huarahi a Willie Te Ahoi tēnei wā e kōrero ana ki ngā uri o te aitanga a Māhaki, e noho marara nei puta noa I te motu, e pāna ki te tono raupatu a te iwi. Hei tāna I timatai tēnei tono a te iwi o te aitanga a Māhaki I te tau 1994, a nei rā te pūrongo a Eruera Rerekura.
Ko te whakatau ngā kreme tiriti te aronga o tēnei hui a te aitanga a Māhaki. Ā, hei tēnei kaikawe whakataunga tiriti, tāria te wā ka kite, ka pēhia tā rātou whanaunga atu ki te minita take tiriti o te wā, arā a Andrew Little.
Taku moho I aia, he tangata pai ia, tērā pea, ka kite I roto I te toru marama, kei mua I a mātou, a muri ake te whakataunga tuatahi a te tribunara, ka kitea mehe he hoa mātou, he hoa riri rāne.
E ono ngā whakataunga tiriti kua mana I raro I a Little. Ā, hei tā te minita e ngata ana ia ki tana mahi me ngā iwi.
Look, I'm very pleased with what I've achieved in my time, the progress that has been made. But I've been very clear too about ensuring that the approach I take is about strengthening relationships, not just achieving a transaction. I want there to be the basis for which, you know, the post-agreement relationship is as strong as it possibly can be.
Engari, arā tonu ngā tohe kei mua I te aroaro o te minita, ko etahi ko ngā take tiriti, ko tau ki mua I te taraipunara. Ka riro mā te taraipunara anō e whakatau.
Ko tēnei kreme e pāna ki te ngahere o Mangatū. Nā reira ki te kore te krauna e aro mai ki a mātou, e kore rawa e tau ngā kreme whānui a te aitanga Māhaki.
Ā, e takatū ana te minita take tiriti.
I think that's a fair comment to make. This has been a long time coming. We're now at the point where the tribunal is, I think, after the election will make its interim determination on, or its recommendations about what should happen. With that, we will then, the Crown and the iwi will then have 90 days to negotiate what happens after there.
Kōrero pai te kōrero a Anaru Iti, kua tāria tērā kōrero, I tēnei wā kei roa mātou I te tribunara, kei te tāria tētahi whakatau a te tribunara, ka puta mai a te marama o Oketopa. Ka tau mai te ripoata, ka whai wāhi mātou ko te krauna, ki te kārawarawa I ngā kaupapa, e pāna ki te whakataunga ngā take tiriti, o mua e te aitanga Māhaki me te krauna.
Ko etahi o ngā mahi kua uti nei I a Little I tana nohonga tuatahi hei minita tiriti, ko te whakataunga tiriti nui o ngā iwi o Hauraki. E 250 miriona tāra te wāriu. Engari kaori anō kia tūtuki te whakataunga tiriti o te iwi nui rawātu o te motu, arā a Ngāpuhi.
It's not the point of settlement that's sort of the most important thing, it's the relationship after that. So in the course of negotiating, you want to aim to strengthen the relationship and because that gives you then the platform with the benefit of whatever redress is agreed and the acknowledgements and what have you, to look to the future together and then build the real relationship from there.
E kia ana te kōrero, ko te kai a te rangatira, he kōrero. Ā, ko te tūmanako ia, e Māhaki tonu ai te whanaungatanga o te aitanga Māhaki me te minita I tēnei takinga nui kia whakatau kreme tiriti. Iruere Rerekura, te Karere.